Abatyholwa bayafufutheka ngumsindo, bafuna ukuba eli tyala liqosheliswe. Bathi eli tyala limise ngxi ubomi babo yaye liyabatyabula nasepokothweni.
Into yokuhlala i-7 years ungazange wema eqongeni waxoxa i-case is not fair. Ukuba ke uMzantsi Afrika nomgaqo-seko wawo yinto ipromothayo leyo, itan is wrong. Namhlanje ke sifikela kwinto ethi mayikhawuleze i-case.
Xa sijongiwe phaa phandle, wonke umntu sibandakanya namasela uba sitye imali. Singayityanga imali msasazi. I am bold to say that. Kodwa inkundla azifuni siyomapha sithethe intoba yinto le nto yenzekelayo kweli tyala likaMandela.
I-NPA iyaziphika izityholo zokuba eli tyala lilibaziswa ngamabom, ithi ikulungele ukuba lixoxwe eli tyala.
Abanye bamangalela bafaka izingxengxezo kwigunya abantu lezotshutshiso. Ezo zingxengxezo ke kumele zimanyelwe baviwe ukuba bathini. Loo nto ke iyawuxhomekeka into yobana izityholo ababekwa zona nezi zingxengxezo bazifana ziyahlala na.
Umbutho we-ANC ephondweni uye wababekela bucala kwizikhundla zabo eziphezulu abo babandakanyeka kweli tyala. Ndinguluba balotata kwiindaba ze-SABC eMonti.